Kajimwe nanga, tinajo kubele jonsi mutsikulare kuti madzuka bwino. Ndipo zanu zonse kumene kuzikuenda. Ogamba zaife kuno kwanu, ainti tu, moyo ajimwene, tikusuntha basi, pangono ndi pangono, zinthu zomachitika. Njala yokha ndimene yalirenga chulo cha chula kwathu kuno. Umatuluka dzuka mmawa kulingalira kuti kodi ndiye ziyenda bwanji mtsikulalero. Basi tikumangotuluka misozi wekha kusowa mtengo wogwira achimwene. Kunena zoona zinthu sizili bwino, njala yafika posautsa. Ndiye taganizani, ngati kufika njala poti sautsa mwezi uno wa Okutobala. Ndiye kufikire mwezi wa Disemba zakhala zili bwanji. Nakuwuzani inde kuti kwina ndi kwina chimanga chikugawidwa. Anthu asachidyetse. Koma inero kungodzuka mmawa ndakhala ndikulingalira kuti kodi anthufe kwathu kuno. Timaganiza bwanji kwenikweni. Panopa ndalama za nkhani-nkhani zikupita kukagulira chimanga, anthu asafe ndi njala. Kodi penapake sitingaganize kumwa nzeru kuyamba kukonzekera za ulimi. Koma osatinso moyesa koma kupanga ndi mtima wonse. Chifwatu kunena mona mtima chimwene, chakudya ndiye phata la zonse kuno. Ndikudziwa mwina mudzichita makani, ayiwo Bwande, ntchito yachipatala ndiye phata la zonse kumeneko. Mwinaso mudzitiri ayi koma maphunziro ndiye phata la zonse. Ayi ndithu achimwene, dziko limene umphawi wake wafika posowa ndi chakudya chomwe, ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Dziko limenelo, matenda sangati choke. Mzipatala zathu zizikhalabe zodzadza ndi matenda amene wafufusa bwinobwino muona kuti ndithu akutsamira pa nkhani ya madyedwe. Kodi madyedwe akuyenda bwanji? Dziko limene ngakhale maphunziro atakhala apa mwamba chotani, koma tizikhalabe ndi ana osaphunzira chifukwa pachatimati chimba chili mmimba. Kamwana sikangalawire ku sukulu kasanaponyekera ngati kose mmimbamo, ndikukayembekeza kuti kakamva. Ayi, sikakamva chilichonse iyi. Inde pano tikulimbikitsa maphunziro ana apite ku sukulu, koma timayeneranso kuti tikonze mmakoma momwe anawo akuchokera. Muli njala dzaoneni, yomvetse chisoni. Zinthu zomakhala zotivuta ndithu, penapake zinthu zathu kunkhani yokhala ndi chakudya chikwanirayi zioneka kuti setiziyendetsa bwino achimwene. Sitingamakhale ifeyo tumadandaula za chakudya chaka ndi chaka kuyambira kalekale. Mitu yathu penapake sitikuganiza bwino achimwene. Nkhani ya chakudyayi, monga momwe zikuchitikira ndi nkhani ya kumabwalo za milandu, anthufe tiyambe mayikambirana mozama, tiyambe kumafunsa mafunso ngati nchifukwa chani zinthu monse tidayambira muja, chaka ndi chaka kukhuthula zindalama za nkhani-nkhani, koma palibe chimene chikuchitika ku nkhani ya zaulimi. Dziko limene lili ndi chilichonse, nthaka yacho ndiyochuluka, madzi abwino omakhalako chaka chonse, mitsinje ya mbwe. Komano adatirodzayo ndani kuti basi tizikhalabe anthu opemphapempha. Kupanda manyazi kumapempha chakudya kumayiko kumene mvula kumeneko amayiona sabata imodzi yokha pa chaka chonse. Mitsinje kulibe, chakudya makhana chochokwanira, ndipo si nkhani yomakambirananso. Koma kunoko nyumba yathu malamulo imatha kukumana ndi kumakambirana za chimanga. Anthu mayeketeya mpakateya mpakara kukakambirana za chimanga, akuluakulu. Chaka ndi chaka ndi kumapita kukakambirana za chimanga, osapeza yankhulo ene neni lokhazikika. Achimwene, khomo limene chaka ndi chaka limakhala lili ndi njala, limakhala khomo lomvetsa chisoni. Kuteko kwifeyo ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Zinthu zimene timapezeka kuti tikukangana ndi zinthu zachabechabe kwambiri. Nthawi yolingalira kuti mavuto watengatulukepo bwanji ndiye tilibe iyi. Tinalo gulu lochuluka kwambiri limene likungoyendayenda kudikirira ndithu anthu ochepa okha akumudzi amene akulima kuti adyetse wina aliyense. Alipo ndithu anyamata ochuluka amene akangodzuka mmawa basi. Nkhani yomankha yakachaso, kachaso yekhayekha basi. Khaso salidziwa. Agwira khaso ndiye kuti mwina make mmodzi wa ife watisiya. Ndiye tikukakonza nyumba yake yomaliza. Koma kuti tifike pokwiya ndi njalayi, ndikuyamba kupanga kena kake, ayi ndithu. Tine anthu ochuluka amene akuyembekezera munthu wakumudzi amene akulima ndi kakhaso kuti amudyetse chaka chonse. Kwa zolumikira zochuluka kwambiri achimwene rasewera kwa basi. Phada tachira ochuluka. Izi za foteleza otsika mtengozi ndi phada wina amene tasewera kwambiri. Ndalama za nkhani-nkhani kumaponya kumeneko, anthu akule foteleza pa mtengo otchipa. Koma chaka ndi chaka titayika tuvi ndalama za nkhani-nkhani zimapezekabe kuti tukanikanso khani chakudya chokwanira. Ndimona ngati monga momwe zikuchitikira ndi kumabwalo za milandu mucha, kumene anthu oweruza milandu ena amatengedwa ngati timilungu tinatake. Nkhani kumalephera kukambidwa ngakhale tikudziwa bwino lomwe kuti akulu ankakatira ngale. Kulimba mtima kumeneko kuchitika kumeneko kubabwalo za milanduku. Kulimba mtima kumweko timayeneranso kuti kumbali ya zaulimiku tilimbe mtima. Ziganizo zina zake zipangidwe. Kupanda kutero ndiye kuti tidzingozungulira malo amodzimodzi. Nthawi zonse kumakavina mbwiza kusangalalira kuti takhazikitsa ntchito yogulitsa zipangizo zaulimi zotchipa. Koma ulendo una uliwonse kumakhalabe ndi njala ya dzaoneni. tumango zungulira mucho mucho mwecho aidala tikwenera kuyamba kuganiza maganyafu timakambira na magetsi wangayo kuti amweni tonse tikudzabwino lomwe kuti chinthu chimene chikutiganikitsa mbife mwina kupanga na uzaulimizi ni nkhani ya foteleza basi ngakhale Amfumu anatsekedwa pakamwa kulankhula za foteleza koma ndizoona ndithu ndikudziwa kudabwa kuti Amfumu anatsekedwa pakamwa achimwene anangoyamba foteleza yamvekere bwana ndalephera kugula foteleza ine ndamupeza ali pa handiledi chakuti sozande ndiye halo chiyankhulira cha nyamata tazimitsani Amfumu wayamba kuyankhula bwanji kodi chigwire ni chinkuza mawu a nyamata asapitilize komabe zona zake ni zimenezo mitengo ya foteleza njokwera kwambiri kwathu kuno kuti ipezeke handiledi chakuti sozande kugulire foteleza aya nkandime ndithu achimwene komano pepani twedi mutikhulukira ndili nzeru uta thotopewerati tinzeru uta kwajafera nthengo ino kodi ino zaka zonse tidayamba kumagula foteleza kunja muja kodi nkovuta bwanji kuti mwina mwake tikhale ndi kampani zoti zizipanga foterezayo konkuno ndalama zonse tikumakhuthula mu ndondomeko yogulitsa zipangizo zaulimi zochiphayi sisingatheke kusiya phada ameneyu amene sakutipindulira chaka ndi chaka akupindulira anthu ocheba chabe ndikulimbikitse kuti zambiri zokhudza foteleza zichitika kwathu konkuno mitengo ya foteleza dzikhale yochipa kwatonse maganizidwe athu koma kumaita bwanji kumata yavindalamapfa nkhanikhani kugula foteleza kunja koma kodi zinazi silingangofika potopa kuti kwakwana basi zinazi tidzipanga tokha konkuno mabiliyoni aja tikumaononga kugula foteleza kunja aja tikadakhala kuti tayamba kuganiza zokhala ndi kampani yathu yathu yopanga foteleza ifeyo tikukhupira kuti zina zake bwezi zitasintha chimwene koma timadziwa ndithu kuti ena ake sangakondwere ni nkhani imeneyi chifukwa amapindula kwambiri ndi kusaganiza kwathu kumene kukuchitika panoko kumatenga ndalama za nkhanikhani kugula foteleza kunja koma anthu nomakhalabe wopanda chakudya ndi kusaganiza chimwene koma ndithu tikudziwa ndithu kalipo kagulu kena kake kamene kakupindula ndi kusaganizako amapeza potulutsira ndalama ndi kumagawana anthu ochepa chabe ndondomeko yogulitsa katundu wa zaulimi mochepa ndi mgodi wa anthu ena ake ochepa amamva kukoma kwa basi njifaka anthu ena ake akamakambirana kuti bwanji zitisiye sangakondweyi ndipo mabwalo oterowo sangafunenso ndi pang'ono pomwe kupezekakoyi nkhani ndikuba basi ziganizo zenizeni zopindulira tosefe zikumakanika kupangidwa chifukwa chakuba kudzikonda basi kuti kumene akumvera kalataya kumangotsonya akudziwa tikulimbana ndi mchere wawo za fulemu zikwaya lero silikuambapoyi njoropetsa koma tiyamikire msewu wakumanja mu mzinda wa blantaya titadandaula kwa nthawi yayitali ndithu zikuoneka kuti ukuyambika ayi alemekezeka wamwambayo tikudikirano wa machinjiri.